Ka simologong batho le ba sa tlhaloganya gore COVID e ntse go te COVID go buiwa ka eng. Ultimately ba bona gore COVID e bolaya batho and then e tshwara le their immediate families. They started now to know for this is serious. Even myself, ne ke sa dumele gore ne ke sa e feel gore ke bolwetse bo teng. Ke bona ka re go bua story until e ntshwara le nna. People must know that this vaccine, it is meant to protect, to prevent